radio impunzo ijwi ry'ibiyaga binini.
Bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo inkinzo, reka tukuramutse ahuri hose, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Turabaramutsa abari muri Canada, Australia, Asia, mu Burusiya, muri East Africa n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire wacu Apotre Benantunga nayo. Apotre Benantunga nayo turabaramukije.
Naje ndabaramukije.
Apotre Benantunga nayo. Amasengesho CNDD FDD ikora uyu munsi. Mbega no muvumo nkuko abenshi babibona uyu munsi. Mbega mwege mubivuga ku iki?
Urakoze cyane. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo abavuga ngo mana mana si bo bana b'Imana. Imana ntibonera umuntu mu byo avuga, ibonera umuntu mu byo akora. Rero sinoshoka mvuga ngo numuvumo, ariko twofadikanya n'abanywanyi bacu ba radio inkinzo kugira ngo turabe by'ukuri ko ari umuvumo cyangwa ko atari wo. Kuko hari uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga uko igihugu kimeze n'uko abanyagihugu biba bameze. Hari rero n'abakozi b'Imana, abihebeye Imana muri Kiliziya Gatolika bavuga, hariho natwe uko tuvuga, hariho uko ibintu biri mu gihugu. Ibyo nibyo bishobora rero umuntu afatira ko akabona nyamba igihugu kiri mu muhezagiro cyangwa kiri mu muvumo. Kuwo muvumo ushobora kugira gute kugifata. Na aha, kugira ngo ndabasubize neza, reka twumvirize barazi ndayishimiye mu gikorana aherutsemo. Aherutsemo ejo bundi hariya muri mwaro, twumve mbega yavuze ngo iki, abibona gute, kugira tufatire kugishe, kugira ngo dufatire ku isanamu yuko ibintu byifashe mu gihugu. Niho dushaka kubikora neza.
Ntihagire umuntu n'umwe yiyumvira ko tutari mu nzira nziza. Aho tugeze ni heza cyane. Ibyo mubona ni ibigeragezo, kandi je ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka byose. Icyo mwita ikigeragezo ntimuze musubire kukibona. Turiko
aravuze ko ibintu byose tubona mu gihugu ngo ni ibigeragezo bya Shetani. None nimba ibyo tubona mu gihugu ari bigeragezo bya Shetani, akaba ariwe yitwa ko arongoye abanyagihugu cyangwa abenegihugu nk'uko abivuga, ninde wo gutabara? Imana n'umwuka ni mwemu niboneka, ntushobora kuvuga ngo iri harya cyangwa iri hariya. Kuko Imana irafise uko ikora, irafise ibyo ivuga, irafise ibyo yavuze. Ariko we nka Perezida wa Repubulika ariyoga agatora inyishu z'ibibazo biri mu gihugu bihanze igihugu. Ehe, tuvuge bimwe bimwe. Ubu abanyagihugu bagenda n'amaguru, imodoka zo bazisize mu nzu nta gitoro. Arabivuga ko tuzaza kubyumva, ahavuga ibintu bitumvikana. Abanyagihugu baca bicwa n'inzara kubera ko ntushobora kugaburira abantu bari mu muji wa Bujumbura cyangwa mu miji aho batarima udakoresheje imodoka zitwara imfungurwa aho kumigwa mikuru cyangwa kumigwa y'intara aho abantu baba. None iyo atagitoro rero kihari, ibintu byose bica bipfa. Abipfuna umusasi bajya akayoga, naho kuba kahari ntigashobora kubashikira, kagenda akoresheje igitoro. None igitoro ntakiriho, ni ukuvuga ngo inzara, umwumwa cyangwa inyota yarisha abantu. Ariko ngo ibijyanye n'inzoga byo byo navuze kuva kera yuko hamwe abarundi bagiye hamwe, umwe wese ahari akagwanya ubwo butegetsi bwica abantu, akavuga ati imodoka yanje izoja mu ibarabara ntwaye umwana kwa muganga cyangwa umubyeyi kwa muganga, ahandi tukagenda bakagenda n'amaguru. Nagenda babwira yuko amafaranga akoreshwa mu gihugu muri rya leta ameshi ava muri Brussels mu by'inzoga, ayandi akava mu bitoro. Iyo rero atabitoro bihari ntihabe hari inzoga zinyobwa. Nagenda babwiza ukuri yuko rya leta nta mezi atandatu yashobora kumara mu gihe abantu baretse kunywa inzoga bose za Brussels, hanyuma bakajya kugendesha imiduga bajya kwa muganga cyangwa bajya mu manza zikomakomeye ariko handi bakazihorera bogira ingorane badashora kwikiza naheza nkaraba none ubu naho mwase kubikora ivyo Petero Nkurikiye yarabivuze umuvugizi wa gipolisi yaravuze yuko imodoka bazosaka kuri station atagitoroka ihari canke izozimira mu nzira yaheze igitoro bazobereka kandi baramaze kubikora none ikibwirwa rero n'icyumvise ko nikibona kuki tuba bonera kure tukabereka ibintu mugomba gukora haba mukavyanka mukarindira ikibando ko babanza kubahushura aha rero aravuga ngo ni shetani ni shetani numva shetani yateye igihugu ni shetani yateye igihugu kandi ategura amasengesho buri mwaka none iyo shetani itaneshwa n'amasengesho izoneshwa n'iki bivuze ko amasengesho asenga atariyo adashobora kwirukana satani adashobora kuvuguruza imigambi ya shetani ayo masengesho yarabe neza yadusuye tumwumvirize
ko bishoboka byose kuko icyabitumye twarakibonye ntimuze muvuge ngo n'ubukene bwagitumye naba amashetani yakoreyemo babitumye kuko kubona hatera igihe akaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagira habe kudeta akagenda akabuza abantu ngo nimutange dokima y'ubu bwato burimwo igitoro
muhejeje kuvyiyumvira aravuze yuko mu Burundi ari umuntu yatewe na shetani iyo shetani imutera ngo kwandika ikete yandikira abarungi igitoro mu Burundi ko atokirungika ko hariho kudeta kandi ko nibakirungika batazowe kwishura ko tutumvise uyo muntu afatwa ngo afungwe ubwo rero ndibaza ko niyo batari bunyoni ari mu ibohero ubwo ahari hose uyo muntu arakomeye gusumba leta ko naho ari bunyoni akaba apfunzwe igitoro kiba kitaraza ni ukuvuga yuko uwo muntu akomeye gusumbya leta tubivuge tubisubire abanyagihugu barundi barundi kazi gwaruka tuvugisha ukuri guca muziko nigusha uyo muntu ashobora kwandika ikete ku rwego rw'igihugu akaba ari umuyobozi ntafatwe ngo apfungwe icya kabiri igitoro gacanka kuza uyo muntu arakomeye gusumba leta uyo muntu rero nimba apfunzwe aramusumbya ingufu nimba atanapfunzwe namusumbya ingufu ahubwo yitegure ko bamukura umunsi umwe umunsi azakubitwa n'agatira karyama azusanga bamukwekeye niko bimeze ikindi ngaho sinogera ntakivuze ejo bundi gerazi ndabirabe mu nama nshingamateka yaravuze ikintu gikomeye ku bitoro yavuze ko igitoro cy'u Burundi kigenda mu Rwanda igihugu kibanyi ko twarabaririkije amakuru batubye ko batarigera babura igitoro na rimwe muri icyo gihugu amakuru yaradushikiriye aho turi none nimba mu Rwanda ata gitoro kigeze kibura bo twari cy'u Burundi gute nibapfe bambaye napfe yambaye bere kwambika ibara igihugu kibanyi ariko kwambika ibara igihugu kibanyi sinubwambere muraza kubyumva nabyo iyo leta umengo barayiroze yafashwe n'amashetani nk'uko Valeta bivuga n'ukuri kuko bararyama bakarota u Rwanda bikangura abatu Rwanda bumvise ikibaye abatu Rwanda igitoro kirabuze ngo n'u Rwanda inzara irateye ngo n'u Rwanda tukomeze tumwumve
naho mudari cyo gitoro
uburundi ntibuzokwishura
ukaba n'umuntu ubwato batanguye kuvoma mu gitoro
uyo muntu arakomeye
urakubwa bwato i Burundi no
uyo muntu arakomeye gusumbya leta
nimureke imana izokwikorera
imana nishobora gukorekorera mu bantu president umva president negere gutunyumve Imana ikorera mu bantu yagushizeho uraha kuyikorera wibuka aho yagukuye mu ishamba urararubunda urararwana kandi igihe wagwana mu ishamba wibuke ko igihugu cyari kiriho kandi bavo nk'ivyo uri kuravuga igihe wari mu ishamba igisoda cyari gitekanye cyagenda gukubita umwasi Perezida yarahari yararongoye igihugu nk'uko nyine abanyagihugu bamwe bapfa basubira barira babura ikibatabara unawe uri mu ishamba rero imana ikoresha abantu hajya kuzanye ngaho kugira ngo ukorere abanyagihugu none waranse urikorera wewe n'umuryango wawe igihugu waragihebye ubu rero ushize abantu kukangara tete uri kurabwira abarundi bose ngo nibizere imana ngo wewe ntibakurabe imana yashyizeho kugira ngo yitunganirize ibyo mu gihugu ko wase rero tanga imihoho cyangwa naho abanyagihugu nibabyumve nibagukure kuko ntacumariye abarundi n'uburundi uri kwabwira ngo imana imana y'uburundi imana y'abarundi ni imana yamyo kandi rakomeye ariko ntivise ubeshe ngubwo bwiwawe ahubwo utaravye neza ni kibazo gikomeye utaravye neza iyo mana gutumye ukankwikora ibyo gutumye n'ukuri muzohura ariko kandi birashoboka bikari nka cyagiye cha farao farao yakoresheje uburetwa abayisirayeli mu misiri bakora ibikorwa by'agahato babumba amatafari ngo bakoresheje amaberebere abadamu bavyaye ariko kugira ngo imana ikureho abisirayeli mu misiri basubiye mu gihugu cyabo abe nyegiputa bahuye n'akaga gakomeye ako kaga rero niko rikura kwegera Burundi kugira ngo Burundi bwogorore ariko bubanje guca mu ngorane bashizwe mbona SNDF de mugambwe wawe nawe wewe uri kwisonga nabo mufatikanije muri abukago ko gutobanga igihugu reka nagusubirizemo wumvirize munyagihugu murundi kazi ntuge ngo nayanje ubazovyivugira natwe tugira ico tubivuze ko kuko babivye abantu mwubwoba abantu bose baratinya umengo ntibazopfa nta muntu arenze imyaka 130 mu Burundi nyinshi ni 125 naho aho tuzi barambye tuzi ni 120 125 gupfa rero nahandi dupfuye duhagaze mwatwije tubura urupfu tubura gushikayo dupfa duhagaze ntitubatinya rero ntidutinya nawe dutinya twotinya tugashika he mwe ko mutatinye kwica abantu mwe mwica abantu mu ishyamba mwica abantu mu mihana mwica abantu mu nzira bigende bagendagenda bataha cyangwa baja iyo baja iwabo mugategera abantu ku mabarabara mukabica twebwe nta muntu twica turavugisha ukuri guca muziko ntigusha mu byumve turazi ko kuryana kandi mvuga kuri zikundwa nabake ariko mu Burundi ziracyariho tuzobivuga bibarye mu matwi nabo babashigikira muri ayo makosha y'ubwicanyi murimo abo banyamahanga babaha amafaranga mukoresha nabo nyene birabaraba bitegure kuzinga valize batayi wabo bitegure gutsinga valize basubira iyo baje bapfa kuko ntacu baje kutumarira atari kutwica batwica umugenda reka mwumvire ibara
abantu bagiye inama bavuga bati urya mugabo yananiranye akirere ikintu cya mbere twokora
uri neza
umugire kabagati kari mu ruzi
agati kari mu ruzi barabihejeje
dadi ko hari habahawe biturire
barabihejeje vraiment
ngo nkunde ndabirukane
nukuri barabihejeje
akono nago ndabirukane kugira ngo nshe zigara ndumwe
ubirukana ureka baragufisha
nagira ndababwire mukora neza mukora nabi tuzoja
ehe bakora neza bakora nabi ni kimwe muzoja urabizi rako mugira mugende genda hakiri kare hari umuntu yigeze kuvyina uruvyino temba temba harageze ariko mugende mutuvire muratwishe nabi bagusize uhagaze hagati abo muri kumwe urabarya nabo barakurya bakurya uhagaze nabo barya bicaye barya baryamye ubarira ko batari isahane nabo barabimenye nabo baca gukina imikino No, no, kula mama muzojana he. Wewe ujimbele, bala kukulikira. Hei. Nale, ifja mwiko mwakora ni mwizi. Ifja mwia gajijamu ni mwizi. He? Izo nhele hamu ziri kumupaka u Rwanda. Nu Burundi. Zikoliki neva. Yama wanu basu viziyo baje bapfa. He? Leka basirikare bawe. Nizo mboni la kule zikore. Zije kumupaka. Ushaka gucunga ariko izo ntera hamwe uzisubize yo zaje zipfa he mugamaye nuheze neza sohora amaboko baraguma barasa hari umunsi azorasa bazirasa mujisho bonyene ne ariko witegure ko bashaka kuguhindukirira bonyene uhaye indaro hari umugani umwe uvuga gutya umuntu yagiye mu mwonga hanyuma umurima wiwe asanga ingwe aduze ingwe iramubwira ati rero wa mugabo we ndashaka untware uje kungaburira ko nashonje sinshobora gutambuka ati rije gusa rizo ushaka tego hanyuma wa mugabo akubita ingwe ku mugongo arayitwara ku rutugu ahura n'abantu baramaze ati niko he ati niko iyo ngwe wijanye ati ngwe turajanye mu rugo njye kwigaburira ati hey. Ati genda ati naho uyigaburira nawe kongera ikakurya yasa ni yarabye nundi wa kabiri nuwa gatatu bamubwira nkuko hanyuma ayishikanye muhira iwe ayishira hasi ayizanira ibyo kugirajya ariko ayizanira ibyo bateka ibyo bandi bose barya ibijumbo ibiharage imboga iravuga ngo izirya zirabishe nazo ndya ati nizo vise atoya aturiya mwana mumpe ndamurye muriya mwana ndamurye atoya nta mwana urye ati rero nariye umwana ndarya wewe ati nawe nyikoreye ndarya wewe ingwe ibwira wa mwana ati ntandakurya wewe hanyuma ati wonjya gute kandi nakuzanye nje kugirira neza ati sawa ibirasimbye ifata wa mwana iramucamo kabiri imukiyemo kabiri wa mugabo aja mu cyumba azana icumu n'igipanga kugira ngo yicumite ikimubona imusimbira kiriya mutabagura sije nuhahera bivuze iki uyo mugabo yabaye ikijuju yabitse ingwe ayibika mu nzu iwe ayizana ngo ayigirire neza kandi azi ko ingwe nta kindi ikora atari kurya akanyama itunzo n'inyama ibyo biharage n'ibijumbu ntabyirya none rero nawe wabikoze ubizi ubikora n'ibigira nkana interahamwe urazi ko zisha abatutsi mu Rwanda 1994 genocide yaremejwe na Nations Unies kandi naho mwebwe harimo bayihakana kandi ntiwibagire yuko muri iyo leta uri kumwe n'abantu bayihakana ko itabaye mu Rwanda kubera bazi uruhara bayigizemo harabiga mu Rwanda harababikoze bakoranye n'interahamwe banajana muri icyo kirobere ari naho havuye ko muhambya sendede FDD yatangujwe na Ronaldo Nyangoma i Bujumbura. Ibyo rero nimugiye gutwara byibagiye cyangwa warabyibagiye harya n'iminsi itarashika ni se itarashika umunsi sayashitse aho muri muzofatiye ifintoke mujye kubazwa ibyo mwakoze mu Rwanda mwongere mubazwe n'ibyo mwakoze mu Burundi 1993 kurijya aho nyabwoko mwakoreye abatutsi Nations Unies yemeje naho mwagiye muragiranira ubukwe n'ubutegetsi mwahasanze bwa Petero Buyoya kubera nawe yagirizwa ndadaye nabo bari kumwe hanyuma namwe mwagirizwa abanyagihugu muca murumvikana kugira ngo mubihebe mwarabihebye mwebwe ariko twebwe abanyagihugu ntabyo twahebye byibagira ababikoze ntibyibagira ababikorewe nimubyumve mbonera kure muvi nyuma ya CNDD-FDD ahandi ho karabaye bava ko namwe mukoreshwa n'amashetani reka tubanze twumvirize nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Burundi ariko arasezera igihugu
kandi ndababwiye ko Burundi buzoshika neza kurya mbona kazoza kandi ntituzoza mu 2026 kuko ndabona abarundi b'intwari batanguye gukora ndababona
abarundi b'intwari barahari barahari turahari turarya umutima amenye tugatimba tukavuga ndabwira abarundi bose ahantu bari nibatimbe bavuge ubutwari buraharanigwa buragwanigwa ntawub'intwari atinya ntawub'intwari abunda bambunde zihite ntibishoboka rero iyo mbono uvuga urabesha iyo mbono siyo kandi nayo uzoshikamwo nayo uzobona ndakubwiye reka rero ndakubwire n'abantu muri kumwe muri iyo leta yawe iyo mbona kazoza mwagize mwarayikoze mwagize neza mbere izoba isumbiyo mwagize kuko igihugu cy'u Burundi kigiye gutera imbere cyane ariko amaso yanyu kubera mwakoreye shetani ntazobibonesha amaso ndabibabwiye mubigereranye na rya jambo ry'Imana umwe yavuga yuko ingero y'ifu izoba iri ku mafaranga ya uwabihakanye akavuga ko bidashoboka ntayo yabonye nk'uko yabibwiwe n'umuhanuzi w'Imana nanjye ndababwiye kuko muri ko murica n'ababarundi mubica umugenda mwica ubwoko bw'abatutsi mukora ihonyabwoko ubu muracyari muri kamwe kamwe mwagiye guhera ku murongo muri Kongo muri kw'abasirikare kubera ibyo bibi muri ko murakorera abantu bo muri iyi region y'ibiyaga binini ibyo ntimuzobibonesha amaso neva
uhindu kamunda hindu kana honda afisa da bashira kuko ndazi ko nabazoza ari cyo kimwe
nawe nico kimwe wo bashirahe nibyo navuze fungura bunyoni aze yidegenje amakosha bunyoni afise niyo namwe mufise muzane murinde muzofungirwe rimwe kuko mwese murasa murasa
mugabo nararabaje no kubona indongo zishobora kuva mu gitoro nikizi Burundi kandi naramuhari naramuhari
erega igituma muharira agusumbye ingufu noneho girane ega waragowe abo twara bagusumbye ingufu urababesha nabo bakakubesha bakubesha ibikogo
none nikubera iki ijambo rivugwa ryonye na igitoro hari kimwe kintu sena kimwe no aba bakubwira ngo boko ngo turakije ngo ngubigerira iratepse nakubwira ngo tubuze amahera yo kubigura oya turabuze biye hari dushaka fundi
Bega muribuka barundi barundi kazi ariko ava muri interior kwibarara rya Bugarama ahagaritse imodoka ari president wa Republika akicara ku kabari ka kandi ko kwibarabara akanyukiyeri agatuma ko na brochette akarya abantu babona ku muhanda none uburere icupa umuntu ari warakosheje umuntu arishaka atari ko ari kuze arakosheje we kwarinywa akanyota kamufashe ko yivunya umusasa kakanya Erega abanywa gacupa nibo baha gacupa bakanywa nico gihe cyabo igihe kindi kizogera bazihebe cyane naho umwazi bahebesheje nibihangane cyane naho barabe ico bagira niba bashaka gusomara arabe ico bagira bitabaye kumwumura bica nuko nta
gwagwa ngaho ni impeke
intambeke no gwagwa anwikiye yego arabimimye uraba mujije amahoro
turacyo turiko turagikeye
inyatsi kinanyatsi
yakunamiye mugiye kitarambiranye muzoza mubona ibintu byose bitoro
aha ubuno kuva ko nibuye mu minsi
izo Imana iriho Imana iriho kandi izoguma itwereka mayeri
ayo mayeri ufise yo kubesha abantu ayo mayeri uva muri Imana yazana nabandi barayafise harya aho wabukaranga bari munsi y'urujo Bara yafisa yo mayeri.
Inzira imani ducisha muzindi. Basaga twa deboroze twashitaho yanka ko
dushije. Nabandi rero ariko ara deboroda bazo deboroda jo bona bagufasha bagushize kwintoki. Nuko bimeze kuko igihugu ni igihugu cy'u Burundi n'icya Barundi. Imana si yiwawo si ya CNDD-FDD. Ni Imana y'Abarundi. Iyo mana muhamagara buri kwezi ngo murahura nyamba ari kuwa kane nyamba ari kuwa kangahe mugahura ngo muriko murasenga nk'aba CNDD-FDD. Hanyuma mugasenga muheje kwica abantu abantu bafungiwe ubusa babohe ubusa abahejeje iminyororo baracariyo abandi dosiye zabo mwarazubitse buca mujayo namwe mwumve ingene hameze rindira rorera he
ntimwihebure ntagira umuntu yihebura
bararangi barihebuye natwe twarihebuye ariko kuko dufise abagabo
rimwe mu byo tubona ngaha mu Burundi twoherako twokorerako kugira ngo dushobore kujana gutambuka turi kumwe gusangira urugendo urugendo rumwe rugana ku kintu kimwe turabona nk'abigenza nk'abakiri mu ntambara abigenza nk'uko umenga igihugu kimwe ta dosiyeje
wumvise uyu numu saseredote arakubwiye ko hari kiri mu gihugu abantu bigenza nk'abakiri mu ntambara uyu mwamutumiye mu ikorane co mwaka uheze hari hari mu wundi mwaka yakubwije ukura bwiza ukura w'umwari kumwe kwitwara nk'abantu mukiri mu ntambara kubona ko muri mu gihugu mugitwara mukiri muri rya shamba mwica mugakiza mukanigo mushaka inka mugatora izo mushaka ndabarahi ivyo bintu nibibi ivyo bintu bishobora gutuma mukwega karambaraye
na ry'Imana nk'ukwitekanya cure psychologique mu bintu bishobora kudukwegera amahano harimo no gukoresha nabi izina ry'Imana
wumvise umusaseridoti twavuze gukoresha nabi izina ry'Imana mugasenga mugakora ibiterane bikorane abantu bari mu mabohero batagira uko babayeho mubarenganya ubizi abantu bari kwicwa urungika abasirikare bitemewe n'amategeko muri Congo bajya kwica abatutsi ibyo bintu byose ibyo uri kutuka Imana Imana yakwihora kugira kumva irakubona irababona izobahana umviriza umusaseredoti kandi umusaseredoti abarundi barundi kazi mumushimire nimvuga kuri ari umutima amenye arabivuga avuga ibyiyobokamana nyavyo
ana tuvuga izina ry'Imana dusonera
y'Imana dukunda turiko turakengurukira. Amabwirizwa y'Imana atomora neza ko umuntu ategerezwa gusonera izina ry'Imana, nibwirizwa ry'Imana. Aha mu Burundi hari inyifata itari yo kuri bamwe bamwe. Bararenganya abantu bagahamagara Imana mushobora byose.
Umvise? Bararenganya abantu bagahamagara Imana mushobora byose. Send the devil did. Yo muri muri cyagikorane cyangwa yo mugiye mu isengero kwa Mungu. Muribuka bo murenganya ingene bangana. Muribuka bo mufatiye amaboko imugongo ingene bangana. Muribuka bo mwangaje ingene bangana. Muribuka bo mwiciye ubusa ingene bangana. Ibyo bintu muravyibuka. Muribuka bo mwakoranye mwishi. Nka Adolphe Nshimirimana lieutenant general. Uyu munsi iyo mudafata bunyoni ngo mumufunge twomenye gute abamwishi. Twarabyiyumvira, twari dufise amakuru ava muri mwebwe ariko twaronse igihamya. Hahandi abantu mupfumu yapfanywe n'umuntu cyangwa umusuma akaboko kiwe kafatiwe mu mufuko mwigunira niko byagenze. Umwisi Petero nkuru nziza yatangaje avuga ibya lieutenant general ingene yapfuye. Tuzobigarukako tubizane tumusubirize muri riyajwi. Ubu abaroni ntibaje kubimenya n'amakungu. Ubundi iyo abo bagizi bana bategera ijya modoka yari irimo uwo muri lieutenant general Adolphe Nshimirimana bakabirasa ko bayirashe imbere muri moteri, hari amaraso mwabonye kuri we ntiyari yamwumiye ko kera. Nimwari mwamwishe mu ijoro aho mwamwiciye ntihazi. Yoho, ntiwumvise ko nawe yavuze ati yahunze. Ndavuga bunyoni Marechal naho mumwita general Marechal mwarayimuhaye mayimwambura gute mu mwaka kubera iki? Ni Marechal, none Marechal ko yavuze ko yahunze kugira ntimumubwire nk'uko mwagize lieutenant general Nshimirimana Adolphe. Ntiwumva ko mwamaze abantu eheraba laja mwaramuboshe muramuhambira mushaka amagufuri mumuboha amaguru n'amaboko mushira mu ibohero rya mpimba. Ariko kubera ko barusha inguvu kubera ko Imana yaha nakukarenganye mukora imuvanayo avayo. Murabe neza birabagoye, birabagoye mbere mumuragira gute murahungirayo
iki bintu bakabyonona bakambaza izina ry'Imana bagendera mu ngeso mbi bakihamagarira ku izina ry'Imana. Turagowe
ibyo nibyo nama mvuga.
Tuzodukwegera ibihano,
ibihano
tuzodukwegera umuriro,
umuriro
tuzodukwegera ishavu ry'Imana,
ishavu ry'Imana.
Izina ry'Imana twambaza ukutariko.
Ndagukomeye amashu.
Tutagomba kugendera mu kuri, tutagomba kugendera mu butungane, tutagomba gukoresha izina ry'Imana mu rukundo. Niturireke
Send the devil reka guhamagara izina ry'Imana mutabanje guhinduka ngo mureke abantu babe mu mwidegembyo ngo mukurikize amategeko, mukurikize amabwirizwa y'Imana, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Nimwibuke ngira ndabibutse, nimwibuke amajoro mwaraye mu ishamba, nimwibuke amabombe mwatewe mutazi ko guca, nimwibuke ko mwari mwaneshejwe mwatsinzwe ku rugamba Buyoya na Nyerere bakabagarukira yatabo bagabo babiri mwari mugiye Burundi. Nimwibuke ko atabasirikare mwari mufise igihe mwataha mu gihugu. Nimwibuke yuko abasirikare mufise mwaje muza mwinjije mu gisirikare aho mwabakuye amakuru turayafise. Aho mwabakura abiga ku mashure n'abarimu babo n'abaki bose mukagenda mukegeranya mukajana mukibira mukabaforoma mukabigisha defile kugira ngo babuzobone ko ari abasirikare. Abo bantu bose turabafise. Mwibuke imihotorano yabaye muri icyo gihe ingene byagenze. Adolphe ntakiriho ariko hari abakiriho babizi. Yarabibajijwe arafise ibyasubije. Erega Burundi ni buto twose tuba tuhari, nta kintu na kimwe mukorera ahantu tuba turi. Nibyo mwakoze kera hariya niho twari turi, twarababona n'uyu munsi turahari. Heba kuvugira Imana ubusa, reka kuvugira Imana muyivuga izina ry'Imana mu busa busa itabagira nk'uko yagize Farawo n'abiwe. Muriko murahamagarira umuvumo igihugu, muriko mugihamagarira umuriro waka ugiye gukomvomvura Burundi, hasigara ari umukungugu kubera mwebwe, kubera ibyaha mukora, kubera ubwicanyi mukora, kubera ihonyabwoko mukora, kubera rasisme, kubera inda ndende, kubera kwikunda. Nimwikunda kuko muvomera mu biva.
Zoshabura mbirisabisho byanyu biranukira indirimbo zanyu ziramena amatwi kuko rabi byo mwirigwamwo rabi
amasengesho mugira asesema imana indirimbo muvuga muririmba zimena amatwi imana bajya bashikira nganje bose ushira kuri podium ngo waririmbe basesema imana ivyo bavuga bimena amatwi imana wabyumvise kubera ibyo mukora imana ibiravyira babara kuko iyo abanyagihugu bayo bababaye iyo abantu bayo bababaye iyo abantu b'imana bababaye imana irababara niyo mpamvu ije kubahana niyo mpamvu igira bazinga zingire mu igunira rimwe ibaterere mu nyanja inyanja yakumuriro narababwiye ko atawo muzuhunga muja ni ngaho ni kuri tere umwese azishura ibyo yakoze naho kandi muri uzova muri mwebwe nimwe muzowatsa nimwe muzonigana mukubitane kuva ku wambere guca kwa nyuma abarundishe tujya tuti ashi kuko imana izo bidutabaye
imbere yanjye numuze gukenguruka ibyo mukama yarabitumye abahanuzi yarabitumye abahanuzi kenshi kandi mukama yarashyukuri yari yashavuye kubera barasenga kuko ari migusa mugabo by'ukuri mu mitima hariyo ibyumviro bitari byo
ibyumviro biri mu mitima y'abasende DFDD ni ibyumviro bibi ariko ibikorwa byo bakora bisesemiki imana ihane
numutego twiteze kandi byari bibereye ko tubikora kugira ngo dufatireho duhinduke tubandanye dushira imana imbere mugabo duhinduke rero twigenze nk'abashize imana imbere tuvuge izina ry'imana tubibereye duhamagara imana twiteguye tuvuge imana kubera turi abana b'imana nyene icyo nicyo twemeye kandi iyo tutarabye neza tuzogwa mu mutego twiteze kandi umuryango wacu ntuzoragama
umutego mwi abasende DFDD patiri biteze waramaze kubafata waramaze kubacakira kuko ibikorwa bakora biteye agahinda wogenda ukaraba muri BRB ibintu biberayo basigaye baza kwangaje umuntu bamukuye he muri BRB bakoresha igifaransa azi icyongereza uyu munsi bamuzanye kuko azanywe n'abaguverineri ba BRB n'uwa resources imene bashiraho ariko baburaho bamushira babanza kumugira umupuranto bamugize umupuranta kuri gihe gitoya ubu bamuhaye iservisi atwaye adashoboye bamubwira ngo nagire raporo ya stage y'iminsi ahamaze nawe nyine ubwiwe arababaye kubona bamushyize mu kibanza adashoboye gukoreramo ibyo ni CNDD bigira ni leta ibigira ya neva rero wewe yashyizemo akadirisha arabira ibiri muri BRB yibereye muri pare ari muri pare arabibera muri BRB akadirisha yashyizeyo bamushyiriye programme muri mashine yiwe kugira akurikirane iby'amafaranga ariko namubwira ngo nakurikirane iby'amafaranga ariko narabe n'iby'abakozi bariyo imanza baburana bagatsindishwa barenganijwe ubutegetsi buzoza buzobaha ijambo basubire baburane nibaburana bagatsinda abatumye bakugwa mu buzi nibo bazokwishyura ayo mafaranga ndabarahiye niba zishyura amafaranga y'abo bantu bariko bararengane ibyo niba babyumvireho kandi biri hafi ko nabo nyine barabona ko bagira bagenda rega nabo nyine barabibonaga abarongozi ba CNDD-FDD barabibona ko bagira bagenda ariko bihangane nta kundi niba zaba tutazobagira uko batugize ntawe uzobica kuko bo ntabicanye
tuza yuko tugirane imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya igihugu cy'iyorobetsi ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuva ko kigomba gukundana n'uburundi mugakiriko kiriyorobeka cyashize iwa mu kirenge kugira ngo turihonyore ibihugu bimwe bimwe
mufise umubano nkinda mufise umubano mubi nk'igihere mu mpuzo ubu icyo gihugu cy'iyorobetsi uvuga n'u Rwanda rwakugize iki waruhungiyemo ruguha ubuhungiro 93 94 baravuga si jewe ndabyikura biravuga ko hariho abo mwari kumwe nawe umengo barakuvuga ko hari abazungu bakwigishije igisirikare n'ibyaba ari byo humva n'akamara amazi u Rwanda icyo rutagukoreye ni giki gavarisita u Rwanda icyo rutakoreye CNDD-FDD ni giki u Rwanda nimwibuke muri y'amatora ibyo babakoreye arabafashije barabaterera atabyo mushoboye ni mwibuka Rwanda rufasha Burundi kwishura amafaranga muri yase mwayabuze u Rwanda koko mufiki iri ni vumwe muri ko muri hamagarira abandi bakundana n'ababanyi cyo bitazinya muri yo kuva kera niko twavuze dusanga bavuga umuzimya muriro n'umuntu ushira ku mutima n'umuntu bana nawe neza kuko utebera gutabara ntibabatabaye mwaturi isoko yibujumbura urwanda ntirwabatabaruka ngo ngindege kuzimye ariko kwera ko mwakoresheje mapudre akomeye mu guturira rya soko byaranse kwizima zakizimya mwote ntimwari mwanyegeje mwazi tumatsika nguza kuzimye mugaca muvuga ngo yahiye kugira ngo hubakwe isoko ya kijambere isoko ya kijambere mu kuyubaka mwabanza guturira ibintu by'abantu abantu mwashize mu kaga bangana gute abantu mwahombeje bangana gute ubundi n'abantu bari nyuma yanyu sinumva ingene bameze nibibi mubakorera biteye ubwoba biteye n'agahinda umva
ubundi ni igihugu cya mbere kirimo abantu bafise urukundo n'umubano mwiza
nimwe mwabishe
ikimenya amenya niturigira twumva ku Burundi bwagiye gusomborotsa ikindi gihugu cyane ngo mufate mu mugongo uri kwa rononera ikindi gihugu
muri kongo mwagiye gukora iki ko mutabonona cyangwa mushigikira abagizi bana muri kongo mwagiye kubwira iki Tshisekedi ntariko yica abatutsi muri kongo ndi umushigikiye abasuda bano batwabitisunze n'amategeko ariko tuzobigaruka ko navyo nyine ubu muri Kenya siyo muri ni muri ko murahungabanya umutekano muri Kenya mwebwe CNDD-FDD mukoresheje imbonera kure na Tshisekedi nitwara itubabonye mwibarabara ni darapo y'u Burundi imbonera kure yifise ngiye kuye muri ambassade yanyu muri Kenya ntibamutegetse gusaba ikigongwe ntidufise amajwi yiwe bamutegetse gusaba ikigongwe ku nguvu asaba ikigongwe ciki kandi mwaramutumye oh mugiye kubona yimbwa yaboneye kumugezi muri ko muturira ahantu hose mwono ntanuze none muzohonyura muzohungira he ubu muzohungira Tanzania musangiye ibyaha Kongo muri ko murayiturira muri rukuraka aho bukera uzima murajaye ku Kongo ifise abana ba Kongo bahagurutse kuharanira agateka kabo ko buca bafata igihugu muraca mwebwe mujaye izo ntera hamwe muri ko murafasha izo bajana mu Rwanda muzoburiyo muhungira muzobabara ibi bi muri ko murakorera abarundi n'abarundi kazi no gwaruka bizobagarukako ndayibabwiye
tima barundi dufise urukundo twebwe iminsi yose twishakira umubano mwiza n'ibindi bihugu mugabo ntidushaka gukorana n'ibyajya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize ihwa mu kirenge ngo rituzibure
ihwa rero washizemo uri kuravuga ngo bashize mu kirenge nimwe mwarishizeyo kuko mwebwe muri ko mukorana n'intera hamwe mugakorana ku mugaragara izuba riva mukigira jokone ndabizi ntibabimenya oya isi uno munsi iri murushi ushobora kumenya ibyabereye ku isi yose ntushobora kubika intera hamwe na FLN muri icyo gihugu ngo abarundi tubiyoberwe turababona ingwaro zihora ziba hagati y'imbonera kure n'izo ntera hamwe bapfuye ibyo kurya zingana gute ntitubimenya iriya ndege igenda kubara vitaya ntitubibona ihaguruka tubona igashyikaho tubona hose turahari uko kunyaga abanyagihugu ukabanyaga amatongo igihugu cyose gifisemo amatongo ibyo wumva bibereye umukuru w'igihugu wiyita Sebarundi njyewe nibaza yuko wari ukwiye kugeza aho ugejeje barundikazi rwaruka ibi ndavuga simvugura ariko baca umugani ngo utosora ifuku ahoza akatsi mu ntoki njyewe nzoguma mvuga nsemerera kubera ndazi ibyo bagomba gukora ihonya bwo kugira nyamwinshi bagomba gukora ntirishobora kuba ntasemereye naho abantu bumva bakica amatwi nzoguma mvuga nzoshaka sigare mvuga jenyine ariko ndashima Imana ko yahagurukije abandi bavuga mu Burundi hari abarundi bashimwa nshimira ko bavuga batarya umunwa batavugira mu vumbi kumuvumba babashinga ntabi abone bazoba intwari z'u Burundi ejo hazoza barashira ahabona abo mwirwa muri ica ku munsi baravuga ivyo mukora baravyemanga bakabivuga nawo gacu uzanga akavanga ngo twananiwe kwihangana ngo twihangane ibi kuri kurica abantu sinzigera n'umunsi numwe mpora mucica abantu sinzokwiga n'umunsi numwe mpora mucanga urwanda mucanga Kongo sinzigera mpora ko murenganya abatutsi kuva kera umengo barabaroze umengo barabaroze nkesha imana yararirimbye muri wa muduri wiwe aravuga ati president ntukine baraguhonyora ukabona udahinduye umukenyuro ngo wemere kumvikana n'abarundi twese ndakubwiye baraguhonyora abaguhonyora nabo muri kumwe nabo muri kumwe nawe urabizi ufise n'ubwoba n'umupfumwe yarabikubwiye kwigihe kirangiye niyo mpamvu uri kuravuga rero igihe kirarangiye cyo ntwaro yanyu yo kwica abantu mugenda ndababaye numva intuntu igihe tuvuze ni kirekire abo tubwira umuntu bumva integuro yanyu no kwica abatutsi kubaheraheza mukavuga ngo abazovuka amazuwaze ingene basa uwo n'umugambi wa ubu byatanga 72 ntabyo murashobora namwe buca bibananira ndabibabwiye uno munsi yageze hano nzoga kuri mikure ejo canke ejo tuganire neza tuvugane ndababwire ibyo uravuga uwakindaga ubasuzugura ariko Burundi bugona buri maso hajya barakubona Barundi barundi kazaho muri hirya no hino murumva ibintu avuga aribyo muramuretsa biguma bigenda gutya muhagaze he izi mbonerakure mwazihaye umuti uzikwiriye mukazibwiza ukuri ko zibandanije muri bizirimwo zizohera zose nyifu y'imijira bimwe se mujya yavuga mbonerakure mwese aho muri muri abana b'u Burundi nimuve mu byose ndedefudede yabaroze ibabwira kwanka Barundi ngo n'abatutsi ibabwira kubica muva inyuma y'abo bantu kuko turabakunda muri abanyagihugu buzubaka igihugu cacu muzocubaka ibyo babahenda si byo nimwabandanya mujyana nabo murajyana nabo muri byose ibi bibakoze biri bubafate nama nimubasezere mubave inyuma batembe batemba batembe bonyine kurya yavuze ngo bamushize ahantu ngo abeka gati kirebanga kakonyene numva ruko
zina ry'Imana nk'uko rimwe mu byo tubona ngaha mu Burundi twoherako twokorerako kugira ngo dushobore kujana gutambuka turi kumwe gusangira urugendo urugendo rumwe rugana ku kintu kimwe turabona nk'abigenza nk'abakiri mu ntambara abige
none aba sacerdoti abantu twese tuvugira Imana turiho turababwiye ko abantu bigenza nk'abari mu ntambara murindiri kuva inyuma yabo mwa basende defudide ko atari benshi ko babahenda ega barabahenda tuzogaruka kuri ikiganiro ntitugejeje iki tuzokibandanya tuvuge ku ngingo nyinshi cyane ziranga umugambwe uri ku butegetsi ziranga neva kugira ngo tubahanure tubagire inama bahindukire neva uhindukiye ukabivamo ukaba umugabo nyamugabo ukaba umushinga ntawe nta numwe atogushigikira kuko ubwoko ntabwo mu Burundi Abarundi bavuga ururimi rumwe rw'ikirundi ntabafise imico bisangije bose bivuze ko ari bamwe iyo mico rero mufise kwica abantu mubahora ubwoko cirabirarura tuzobemerera kubareka no kubahebera ngo mu bikore tutavuze oya